oMaskandi bandawonye banengwa engabantu abasolwa ngokuthi bayalalana nginibelele iphendo futhi ngamukela kule channel ehamba phambili igezo mina ke kuveze ngithuthu ngakho imali bathi last born yamagumede mhlambe emokuthi usemusha abalikeya uzophinda futhi ngicela ukuthi usubscribe ungakhohlwa ukukhomenta nokulika kanjalo futhi nokushare kwikhono okukhulu kunakho konke bafethu enazi mawulesikhathi sosinthatha sinibeka endabeni kwizona ezihamba phambili namhlanje udaba esiliphethe bana udaba elithinta abaculi ababili bakamaskandi abalamanayo laphana bathukuthele bebhodla umlilo abaculi bamaskanda abalamanayo laphana unozipha waziwa kakhulu ngenduna wakandunakazi kanjalo nosibukeli waziwa kakhulu ngelikasaliwa ndunakazi ngenxeke yezitsolo zokuthi bayalalana bezindaba babona inqwaba yemibhalo esola abaculi omunye ziwabhala wathi ngaphandle kwe-condom laphana bayalala futhi ngaphandle kokusebenzisa i-condom labaculi ke bashisa isikhotha ngengoma ethilaweni likamagumede bathinte abezindaba laphana ngoba ke bethi bafuna izwe lazi ukuthi lamahlebezi angamampunge futhi aphazamisa umsebenzi wabo undoni ke akagcini ngokuba udade wabo kasaliwa kodwa ke ubuye abe yimanager yakho usaliwa njengoba ngaphansi kwenkampani Ndoni Music Production and Events. Undoni uthe lamahlebezi abenza bangakwazi ukusebenza kahle futhi yesaba nokufaka izithombe zabo umcimbi wokuqala abawenze ngakubo empangeni. Undoni nosaliwa Maskandi Festival eqinisweni ke bona bayafana kakhulu ngoba ke bathatha ubaba wakho ngakho konke baye babona sengathi abantu babaxhaphaza nje ngoba ngisho ingane encane efika lapha neyabona ukuthi labantu abandawonye. Uthe undoni ke aqala ukuhamba nosaliwa angakangena emculweni kodwa ke empika kwezinye iy'ngoma zakhe bavele ke bakuveza ukuthi bangawandawonye impela bangamathi nolimi ungumfo wabaphinde futhi abe umngane wakhe amethembayo naye ke kanjalo kungaba ngisho omunye oshode tshela omunye ngisho laphana kungangena imali komunye abafihlelane babambisene njengendlela yesimanga ngoba ke uthe uma bekhula kunezinto eziningi abayibonile ukuthi ke bafune bazishintshe lapha ekhaya ngakho ke ukuze bayinqobe kumele babambisane. Unde uthe ngisho beyemcimbeni baye basebenzisa imoto eyodwa kanti futhi nasestage babuye bangenisane lapha. Usaliwa ke uyimanager yakhe kanjalo futhi naye uyimanager kasaliwa bafisa into yabo lapha ukuthi ke kube yakithi ukuyiphatha ebona kuze kusasa kungabe nomsindo omuntu wangaphandle. Uthe ubumbano phakathi kwabo nezingane zakwabo laqoqozela ngonina wawo. Usaliwa uthe ngendlela into emcika ngakhona usecabanga nokuzithathela umthetho ngezandla kubantu abamchapha ngale nhlamba. Uchaza ukuthi kuyona yonke lento usolo uhulumeni ngokuvala induku ngoba kuzona zonke iy'nkinga ezilungiswa yingalo mthetho ezinye zidinga wona udonkana ukuze umfana ayazi into yokudlala nokungafanele adlale ngayo ngoba kuncane ukuthi umuntu olandela uMaskandi angazi ukuthi uNdoni nosaliwa zingane zendoda nomfazi oyedwa. Kusho laphana usaliwa ezwakala ukuthi ucikekile le ndaba ayimphathi kahle bafethu izona ndaba esiniphathe zona esithinta laphana usaliwa kanjalo neNdoni abaculi ke ebandawonye labo bazalwa ubaba oyedwa kanjalo futhi nomama oyedwa kodwa ke abantu abaningi banezitolo zokuthi labaculi bayalalana. Mina ke angazi kuthina kwakho ukuphawula ngalolu daba ngoba phela lezi ngane zingane zandawonye kodwa ke ake ngidedele nawo laphana ubedele olwakhuvo ku-comment section. Kanza kwethu izona ezihamba phambili ungakhohlwa ukusubscribe nokulika nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke niziphathe kahle nosolumnandi nithanda kakhulu.